takora neza ntiturabe imyaka umaze oya turabe ibikogo ufise banziza Desire niyo bahora ba Iritina niyo ntibaba mu Burundi bande muga ugiye kuraba ayo mazina yose tugiye mu bikogwa abo ntibari ko baraboneka muga Kidumu byari bya kera kandi yari collab na Lady Jade muga Sadbi collab nshasha tani imyaka ibiri ramara tani umwaka uraheru menga ifise 2 million of views Fizo indirimbo yiwe ya mbere nabonye ikwiza igerageza ni indirimbo yitwa Mporeza umwana sinzi ko mwibuka umwaka yaririmbye ifise 700 views
iyo twe duharura amateka y'ubu kandi amateka yubatswe biciye mu muziki atakindi kintu
ikintu gihari rero Sadbi yatanguye kuboneka 2010
urumva
hinge ndakwiri
fata 2010
reka ndaguha ibiharuro navuze yuko mu ntango umuziki w'u Burundi sindawukora muganda wukurikirana ku WJ ba Endo Mike Fizo bose Genova class ahantu hamwe kuko bose basa n'abatunzwe umuntu yatanguye kuropora sivyo umuntu yatanguye kuropora akabageza aha jeyo nico gituma
bo cyane ho je niyumvira ko n'ubusuma burimwe
bakunzi ba Imperial TV turabara mu kije bivanye naho muherereye bwa kee canke myiriwe kuri micro mukaba muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila tukaba dufise abatumire babiri no musi dushaka kuyagako narandiriye cyane turabara mu kije
yambu
ku batakuzi witwa nde
nje nitwa Paula
Paula nawe turakuramukije
ndabaramukije
ku batakuzi witwa nde
nitwa Eme canke Discover bivana n'ingere muhamu
Discover Paula uwo usanzwe ukora nawe game y'umuziki canke naho usanzwe kwirikirana gusaba ririmbye ntavyo rimwe
wapi sindayikora jewe metu ndagira ndayikurikirana ma radio rezo sosio dimwe no ma concert ndayikurikiranira hafi mu ijambo rimwe yego
Discover nawe usanzwe uri umuririmbyi canke nawe ukurikirana abastar uko nyene ukabakurikirana kuri ma rezo sosio
cewe nsanzwe ndumuririmbye mugabo sindabikora cyane comme profession bon ndumunyeshuri ivyo by'umuziki sino bijamo cyane mugabo ntikibuza ko ndabikurikirana gose kubijanye n'indirimbo shashi sohotse urumva sino tango avec les réseaux sociaux usanga nyene bon umuntu nyene biriko ariko arabikurikirana
Paula nuwa muririmbye uranga mu Burundi ariko aravyitwaramwe neza ariko aritwara neza muri game ya music
mufete mu Burundi birameze nk'ibigomba kugora gato kuko ugiye kuraba aho bigeze benshi bariko barakora kandi bagakora neza kuburyo no mu upcoming ashobora kuba yokora igikorwa kimwe bigashimwa agacaro hejuru nuwo yahasanze muga mu ijambo rimwe vraiment muririmbyi wa mbere araboneka turavye mu bikorwa mu biharuro kuri kote yanje je novuga ko ari Sadbi.
Sadbi niwe muri mvyo bana ko ari kwavyitwaramo neza muri game ya music.
Yego cyane.
Eme nawe bivuze ku iki? Niwe muri mvyo bana ko ari kwavyitwaramo neza muri game ya music.
Jewe iyo argument yo sindayumva neza sinumva igituma simbona ico yafatiye ko kugira ngo avuge ko ari Sadbi. Kubera ko oya nokuri Sadbi no muntu wejo gose hariho umutama yibagi.
Yego.
Ariwo bita Big Fizo ahereye kera muri za 90 nubagihagaze bwuma CEO wa Bantu Boy wacuvuga yuko
yamushitse
simboni yo yamushitse
yego mbega Paul umuntu akubagira ati kwe uhisemo Sadbi ukatubwira ko ari Sadbi ariko abyitwara mbwo neza utubwira ko ari zihe mpamvu
mbo impamvu nakivuze ngitangura turavye ibikogwa bwa mbere na mbere nkuko bahara bakunda kubivuga yuko ibikogwa byivugira rero tuje kuraba umuntu ariko akora neza ntiturabe imyaka umaze oya turabe ibikogwa ufise aho muziki wawe ugeze ukuntu jabuka imbibe hama ivyo byose tumaze kubishira hamwe hariho n'ikindi kintu rero gikunda gutatura abaririmbyi cerekana uyu nujya tukaca tuja kuri inge gato mbandanye tukaca tuza kuri hizo sosio hizo sosio dimwe ku isi ubu ni ikarifia umustar ni ikarifia umuntu akurikiranwa akora neza ubu uye pulo moma aho mu Burundi industry geze umuntu ari imbere cyane kuri hezo sosio ndapre ibiharuro biboneka ni sadbi
bega bega pole genda kubaza ikibazo
yego
umuntu ageze arinze agera kuri Trace TV wibaza yuko baba bamubonye gute baba bakurikiranye iki sizare zo sosio
yego
ubona fizo twaramubonye indirimbo ziwe mu ma televiziyo yo hanze ngo cumbira ko yashitse yo gute batamubonye cyangwa yuko
mbo ikintu gushika ahantu nikimwe no no kutahashika nikindi aha mu Burundi hari abaririmbyi bamaze kujya hanze benshi ba MT number 1 niyo baba ba ababanziza Desire niyo bahora ba Iritina niyo baba ntibaba mu Burundi bande muga ugiye kuraba ayo mazina yose tugiye mu bikorwa abo ntibari ko baraboneka nshobora kuvuga yuko aba ba MT number 1 banziza Desire bande bashobora kuza imbere ya Orege par example Urege n'umwana ari mu underground nta ndirimbo zishika cuma afise mugi ibikorwa byiwe uravye ibikorwa bari karakora uravuga ati uyu muntu vye ibikorwa biriko birivugira niyo teme ibikorwa birivugira mu yani we yazananye ko ndimwe rero nka karorero gasanzwe haje Jay-Z mu Burundi haje Kanye West haje bari hana barabajije ati umustari wo mu Burundi ngaha ninde cabaza ati mbe barakoresha ama resources sosio ho kuko hari bihugu usanga biri sous develop na resources sosio atayo baramenyera nk'ibihugu bisanga birimo mu ntambara canke iki muga amanze gushika mu Burundi kintu ca mbere araba aca ja rezo sosio akaraba ari imvyi mu Burundi deje ugiye nka YouTube nturinde urasubira kubaza Sabine we muririmbyi wa mbere ubu mu Burundi afise indirimbo nshasha atari ya kera nituje mu vya barije ni canke mu wiki afise indirimbo nshasha kwiza 2 million de views nta wundi muririmbyi inge ndaguhe gato inge ndakubandanyiriza Fizo denen manari kuri nani naragiye nariko ndarama YouTube y'abastar ndaraba ibiharuro umuntu abaririmbyi nka babiri baba legend ba kera hari umuntu witwa Kajanine hariho uwo bita Kidumu hariho uwo bita Estanish aho niho barimbyi baboneka kuri YouTube yuko babria sivyo muga Kidumu byari bya kera kandi yari collab na Lady Jade muga Sadbi collab nshasha tani imyaka 2 ramara tani umwaka uraheru menga ifise 2 million de views Fizo indirimbo yiwe ya mbere nabonye ikwiza igerageza ni indirimbo yitwa Mporeza umwana sinzi ko mwibuka umwaka yaririmbye ifise 700,000 views iyo niyo ndirimbo ya mbere Fizo yovugira ko kuri YouTube nta yindi ndirimbo irenza 700,000 views muga Sadbi deja zigomba zibi indirimbo zishika zine zitatu zigomba zikwiza views muri yone nicyo gituma ukurikirana umuziki neza atabishobisha kuko Fizo ndamunzi namuronye ama concert iwe kuva kera na Sadbi ataramenyekana nzamize viva ama talent show ibirori by'ama PSI ama audio palace tukabyumva inkuru ama rapiroge Fizo no wakera ndamukurikirana muga tugiye mu bikogwa Sadbi vrema birivugira ibikogwa nta nirindi jambo ego
cyo ko ndabibona oya aranjaniranije yavuze yuko ikintu yavuze nico mugabo wundi mwanya nawo sico kuko apart ya rezo sosio hariho nico bita kumenya umuziki
je vais bien avant hari ikintu bakunda kuvuga ngo Sadbi ngo concert live sivyo iyo cyo kintu barakunda kukimuhaga kugifatira ko Sadbi cyane kuko Sadbi ni yayikunda sivyo mbwa hariho concert yigeze kuba sinzi ko muyibuka concert ya Sauti Sol baje mu Burundi Sadbi niwe yabakiriye yabereye escapes nyakabiga inge ndayikwibutse bien Fizo yarafise point four ya ma concert live muga Sadbi yarekanye ubudasa kuri iyo concert baragira na Sauti Sol kuri live concert yatangurira hera hama tuje ku makolabo rero
nta ngari yari live
Dimwe cyari cyo cyose.
Jewe hari ikintu hariyo point ngo mangarukako.
Yego.
None umuntu yahereza 90.
Yego.
Yatanguye ari umudanse. Tangura yigana nyambaro z'abashe.
Yego.
Agira imiziki ya R&B.
Yego.
Araduga no muri hip hop. Umve ingene ari
yafise nani nyinshi yafise talent mu bintu bitandukanye.
Kandi hose ara rap. Kuri rap muri wana Jesh Kamili.
Yego.
We na T-Max zari periods ibiri umuntu atoshobora kubagira kandi ko ngaruka kuri inde CEO wa Bantu Boy
ndavyumva
aho rero araduga agera muri za 2000 andi kwa mvuga rika korana n'abaroriro mu clip uravyibuka za 2005 kuduga aho hose yavumye yumvira umuntu agiye muri clip imwe ya roriro ariko bakaguma babona fizo gusa muri clip kandi ari ya roriro bakaguma babona fizo akaduga kugeza muri za 2010 ama generation mashasha araza aragomba kumunyiganyiza mugabo nubaracahagaze kandi ewa ntavyo kuvuga ngo umengano umuntu w'amarasa shushe kandi afite imyaka za 40-50
ico ndacumva icyumviro cyawe muga rero abantu hantu ariko barihendera ifo kumenya gutandukanya iby'akazi n'amateka histoire ni histoire na actualité ni actualité
ariko ikintu gihari rero histoire niyo yubaka
pese ndayigusigurire neza aha mu Burundi hari umutama yitwa Ngabo Leonce Ngaboreonce yararirimbye. Ngaboreonce rero wowe ukore ushaka ukorana na Chris Brown ushaka ukorana na Jay-Z. Ngaboreonce aguma afite amateka yiwe. Ikintu gihari rero twe turiko tuvuga statistique twe tuvuga ibikogwa.
Ajya amateka afatanye na za afatanye nibintu byagiye biraba byakahise. Ngaboreonce jama crise byaramukoze ko ivyo rero ayo mateka twe ntituyaharura. Twe duharura amateka yubu. Kanda amateka yubatswe biciye mu muziki atakindi kiyo.
Icyo rero ndakigira. Izo
hari film akora. Ngaboreonce ni muri festival.
Nta makuru fisi fizo denyema baheje gusohora. Hariho film aheruka gukora.
Hari urabona?
Nje ndayizi.
Taraje hanze
bamwe. Ndamaze kuyibona. Ahubwo wewe urashobora kutabikurikiranya.
Ni ikintu gihari. Ndamaze gusohoka.
Reka dukorere ku bihe tugume mu biharu. Ndamaze
gusohoka n'ukuri aho nca ndakwemerera byose.
Film ndayizi je. N'umunyere ndose video nga. N'uyikwereka no nga. Gusa ikintu gihari. Indayifise nta blague irimo. Ikintu gihari. Tugume mu bikogwa. Izina ryoryo izina fizo ni nkuko nkuko uri umwana umuvyeyi wawe ushake ube ya DJ wa Finbank ushake ube ya DJ wa KCB ushake ube ya DJ wa banki yariyo yose so wawe akaba ari kugatumba so aguma riso mugawe nikibuza kuko ube umutegetsi ikintu gihari rero Sadbi yatanguye kuboneka 2010
urumva
nkinge ndakwereka
2010
reka ndaguha ibiharuro navuze yuko mu ntango umuziki w'Uburundi sindawukora muga ndawukurikirana Fizo
ukurikirana uhengamye
mbona asuguhengama bose n'abarundi yabana ariko ndahengama naca mvuga Diamond yabana ndahengama naca mvuga Bruce Melody wengi
wavubangira nisha gituma Fizo ntiwabonye
sico amakuru
wari ngahe town
muri
iyo myaka yose
aha niho navuki
ntiyakunyuze vraiment ufise amaraso nyabaki
aho fizati ndacabandanya kugusigurira Sabini Demidis niho yatanguye kuboneka kuri scene bien professionnellement ego fizo
nkuru yukuri ngira
fizo ni depuis
kari furungu
mpakanya mpakanya kugira mvuge
ego uzura dushira
muri uzura
dushira muno twa tensorite
ego
hinge hinge gato beje byari namye ndabone ifoto yiyu namye ash umwana ugwana ruto yigungwa amezi nkabiri ngira yambaye isarubeta waka kuri timba wowe yambaye ifisi imyaka ingahe
ndacavuga
vuba cyane
reka ndakwereke
Sabiara ropora no
Sabire
tuze turabivugana
nibyo nagoma ndakuyagire nibyo nagoma ndakuyagire
uga ku ijambo rero
turashiramo ni Sabi kahise kiwe karazwe ubuzima yaciyemwo burazwe
cyane bazako hari ikintu hinge
makanya mvuge ubuzima bwa Sabi burazwe sivyo Sabi yabaye mu buzima bubi. Je Sabi ndamunzi. Sindiko ndamuvuga kuko ndamubonye la Costa Beach cyane he. Sabi ndamunzi.
Je ndakeneye kumenya aho wabaye n'umwe ko atari umugenzi wawe.
Ndamuvugira gose. Gatonye. Sabi ndamunzi ijya furunga akunda kuvuga. Ijya ndazi nyeneyo jewe. Sivyo? Ndazi nyeneyo ndaza aho byahereye.
Sabi ndira ko yayiti.
Ndabizi byose reka ndaguha makuru. Muga Sabi après 2010. Kuno buzima bwagiye burakurikirana Sabi yarerekanye ko hari umuntu akunda ibikogwa
je ndamwemera
kandi umuntu atazeyinze Sabi yari yubatse ninge ndakubwira
umuntu yazinduka kwa Amiri
Sabi anangle
azinduka kudodora ngo akore clip ngo ntazeyinze
Sabi mu cyongereza amwita
self made kandi yadugijwe na bahani
makanya ndagusigurire makanya tuze turahana ijambo uwumve nanje numve
fizo yadugije umugwi wose
sindahe
agafata umwana w'ingozi kiriko akamumanukana agafata double jam ku igitega kamuzana impa irimo abana bahe niba rero crite ahanyene bujumbu
harya rero
ahanyene
hari ibintu tutamenya sivyo
nivyo rero tugomba kumenya
kiriko double j by endo mike fizo bose je no baklasa ahantu hamwe kuko bose bose basana batunzwe eh bajye baratunzwe mu kirundi kimwe mu kirundi kiza ni ntungwa
nafi zatunzwe gute no
sadbi gitoro cy'umuduga aramenya aho kiva
fizo
sadbi iboka aramenya aho igurira ipantaro
fizo
impokanye ndakubwira fizo
uranukiye umutaba
sadbi hari ukundi bigenda sinshimye kubivuga hari ukundi bigenda sadbi rero kuba yaravuye kuri forumu akaba ageze aho sinya kontra na pri musique agasinya kontra na na pardo pardo gato akaza crown royal akaza kuma biki umuntu yatanguye kuropora sivyo umuntu yatanguye kuropora akaba ageze aha jewe nico gituma
cyane niho je niyumvira ko n'ubusuma burimo nshaka kumbwira ingene iterambere giwe nivyo ndaribona kandi mu muziki je ndamwemera arakora mugambiye ko ari self made aho oye konda muzikera agenda gusaba clip sindavyemera ndiko ndagaruka kuri fizo je wo mutima yagize kubijanye na muzike nivyo bose barashoboye mugabo hariho akubwiye ko hari umunyamateka hiyo uje kuraba umuhinga yakuye abana ruguru akabazana uwo mutima wumva gute hamwe n'uwundi aguma profit abantu Bernice yaramuzanye amuzanye ntiyamuzanye nk'uje gukora muri impaye vuba yaciye atwarinda none wowe ntiwumva kantu
aheje gutwarinda yaciye ajya mwibarabara cyangwa merewe neza
wowe ushira mwibarabara umwana wawe gute aho yoba yabanze
aramerewe neza cyangwa merewe nabi
nta n'ubizi ntibama bavanye bagasubirana
uraheruka kuraba makuru
jewe
uraba makadari karara
ariko baratubesha ngo yamukadonye ngo umuduga urya nzima mama wiwe ahantu abayo
kadonye
yakadona umuduga
muhakanya ikintu rero gihari nagomba kuvuga turetse kuvuga byinshi cyangwa tumunca makedi umustaragirwa na rezo sosio Cristiano Ronaldo ndakubwiza ukuri abastari bo ku isi yose ni benshi mu muziki football basket karate amakachi ama rugby ibiki abastari ni benshi baya marari imiduga bose rero bashize hamwe bo ku isi yose umwami wa rezo sosio ni Cristiano Ronaldo niwe wa mbere kandi aho rero ntibaravye ancienete iyo baraba ancienete yari kuba pere iyo baraba ancienete bari kuba ba Buffon muga Cristiano ubuye niwe ari hejuru bisigure ngo aha mu Burundi rijya jambo bavuga ba legend rijya sindari harira jewe
ntunagemera
oya rijya sindari hari rijya sindari hari mugo mu legend rafite ikindi risigura umu legend ni ancienete si travail si bikogwa ni ancienete
urazi kugira ngo ugumane iyo hit yo kuva muri zano nante
kugera
baza ka ta travail iri nyuma
n'umusazara arambereka
uwo mugani nibaze ko tawerekeje kuri boss wa
musazararamba umudokotera gapfa
boss wa bantu boy uri kuvuga ko ari musazima
musazararamba patra gapfa cyane dokotera yarafite akamara abantu benshi agapfa umusazi ataca mari abantu akihari
oya baravuga ko numufuma ativura mugabe uri kuragaruka kuri za rezo sosio nivyo jewe ndazemera
zirashyirama bavuga ngo impaya avenue ngo nta address yego na impaya avenue ngo ibiki ubu rero byento Jesse ndi
muri studio
hari ibintu bakunda kuvuga ngo team satura ngo aba fans ba Empire ibiki je kenshi bijya sindabizamo
kandi nkunda kubona commentaires zawe
je hajya nkomanta
ndikuvuga kandi ukomanta wegamiye
kwegamira
uvuga uti ndashimye ibikorwa nahari yabariko barakora uregamiye
ni cyakintu tuma ya term igezweho ibikorwa birivugira jewe hari kwakina Dynamo na New Star New Star ni ekipe ya kera Dynamo nayo ugiye kwiraba vraiment mu mateka Dynamo nti Bria cyane munga jeha ndiko ndaraba kubikogwa kwishaka cyane kuri devumu kabona kwitanga cyashigikira Dynamo tugiye muri Vitalo na New Star nuko nyene numva bose bariko barakora muga uravuga ati ngaho you vraiment ni faux bantu boy irafise ibitahe irafise amahera menshi
nibikogwa reka ndakwereka endo mike arakora kazi
muga hariho umugwiza atunga ashobora kuba umugwiza atunga muga ukabaza umuntu ati nkora iki ryatunga ryawe ukaba uri icuri koza sadbi n'umuntu ndakubwije ukuri nka pimizike sindi ngo ni si position ngo manda ngire si position kandi irashobora kuba force cyangwa ikaba vre ikintu gihari sadbi amahera yaronse muri pimizike igihe finale ibereye it is coming.
Ndabyibuka.
Ayo fizo yaronse. Nayo sadbi yaronse. Ndi serious certain yuko fizo. Hinge ndi serious certain yuko fizo. Primizike finale yabaye. Fizo atagice cyayo bamuhaya gifise. Muga sadbi ndakubwije ukuri. Sadbi
urasohoka
igihugu.
Uramufa.
Sadbi arasohoka igihugu. Hinge ndakwereke. Hinge ndakwereke. Gusogwa nakaza pana gusohoka ugiye gutembera. Uherekeje umugore.
Iyo film uvuze ko yakinguye
naho itarasohoka ugiye gukora.
Wowe wihaye uburenganzira bwo kuvuga film itarasohoka.
Sadbi ari capable. Sadbi ari capable yo gukoresha Sasha. Sadbi ari capable yo gukoresha abadirector ba Tanzania. Sadbi ari capable yo gukoresha umustylist wo hanze. Akamuhemba umustiliste yambitse Diamond muri Kanyaga hinge ndaguha karoro gatone umustiliste yambitse Diamond muri Kanyaga niwe yambitse Sadbi muri no muri Don't Cry na Slay uparuvenye gukoresha umuhinge uparuvenye kugira icyumviro cyo gukoresha umuntu Diamond akoresha nuko ufite ibyumviro byagutse fizo afise umudirector John Elad sivyo kandi arashoboye sho abwanga arashoboye kuya numurundi erega sinda mwanga
nokuri
eh batumire bacu nitwoguma mu bintu byo gukompara abaririmbyi bacu nitwoguma mu bintu byo kuguma tuvuga abaririmbyi bacu menga nyene nibiboneka neza mbega mwebwe nko kuri pare yanyu mushize hamwe umuziki wo mu Burundi n'umuziki wo mu Rwanda mubona gute bisumbana gute na gute
ngirageje kuvuga mu majambo make nchaki ndi nguma ngaruka kuvuga nyene yuko ibikogwa nivyo vyerekana umuntu sivyo Rwanda mu myaka yahera Rwanda twabarusha umuziki gose twabarusha umuziki gose kandi n'ubu ntibirarengerana muga Rwanda baturusha ikintu kimwe Rwanda barazi ivyo barimo kandi n'abanyamitahe baramaze gutahura umuziki kwarakazi sivyo Umaze kubona mu Rwanda umuririmbyi asohoye indirimbo imwe acyaho mu star East Africa zibira cyaho mu star kubera iki barabishiramo uburyo ama company yabo iki arashiramo imitahe myinshi mu Burundi naho basa n'abatanguye kwikangura ubu nivyo bica bigomba kwerekana yo kumenga u Rwanda ruraturuta ngiye kuri aba producteur ngiye kuri ama clip bakora abanyarwanda bageze hano hantu ahantu heza umunyarwanda agezeho akora indirimbo umutanzania akayitamba wabo muri Kenya baganda bagakenguruka mu Burundi ugasanga twebwe nyene umuririmbyi w'umurundi ariko arahayagize umunyarwanda kubera igikorwa yakoze nchaka indirimbo nari ko ndavuga abarundi tumenye kwanza hezo socio icari cyo icifasha mu muziki rezo socio ubuye ariko habri abarimbyi nka babiri nkababiri cyangwa batatu koye uke mu Burundi habaririmbyi benshi mu Burundi haguma haseruka ni wa Sadbi ni Estanish haguma haza abantu ntibarenga batatu dumwe twijukire kwanza ibyo wacu tubikunde hari ikintu baguma bavuga c'aba DJs kuntu bavuze imiziki mu maboite sivyo ele muri imisi bujumbura guma umva ele endomike nitwo turamumva nko tuko twumva ele Koli domeji nitwo turamumva cyane nkuko twumva ere amaze kwifatira karere ubu n'umuninzi w'umurundi akeneye gukora hit abanza kugenda no tamara abawe rege Estanish Daniel Maragi ama kampuni na ni Crown Royal atanguye inde nabandi nibakurikire bumva umugambi bashira imitaye mu muziki ubu na leta Daniel Maragi atanguye kubijamwa ibi bintu bikabandanya uko abarundi turafise impano tubuze umutahe tubuze gukunda ibyo wacu tutosanga abarimbyi bo mu Rwanda na Tanzania wanashima Tanzania isadze muri imizi Tanzania wiri ku kariro gakomeye wetazi ni giswahili barumviriza hehe isi twereye twijukire gwacu bizogenda bien yego nico no gerageza kuvuga gusa nti turitahura neza ngo dukunde gwacu cyane yego
ema nawe bivuze kwiki
aho sinja kure ibyavuze cyane kuko ivyavuze birumvikana cyane umuziki w'u Burundi ni umuziki mwiza cyane ariko urabuze kugurishwa ntugurishwa kugeza rushimishije ho ku marezo socio vraiment ntibayijokira gose kindi nabo banyamitahe ntibakora vraiment iyo domaine umenga barayibagiye na leta umenga nta cinezo ariko ndashima ko leta iri kirabona agaciro k'umuziki murambona mu mantoze ya leta aho bagenda baratumira abanyamuziki batandukanye aho byerekana ko yatanguye nayo ne kubona agate agaciro kari mu muziki rero ngira ngaruke kuri production production vraiment abanyarwanda barazi ibintu mugaba n'abarundi barabizi gusa rero abanyarwanda ico baturushije umunyarwanda je mpora ndabira kuri element arakunda gukorana n'abandi ba producer benshi kubera iki wakora beat akayimix akagira gute mugabo hari wunda mastering kuvuga iki ikintu bashoboye kumenya ibanga bamenye twe tutaramenye nuko atamuntu aba full power mu bintu vya production abarundi rero dukeneye kwigungira ko indirimbo yose tuyikore jewe nimba ndi calling ndayikore yose irindi hera oro hari ibyo ntashoboye nakashoboye kubera iki je ntashoboye ntakora ibyo nshoboye hama nakana wakora ibyo bindashoboye ikindi naco abahinyanyuzi bo ngaha mu Burundi vrema barakumira bakora umuziki baravye izina ntibaha agaciro umuziki baha agaciro izina ry'umuntu uri umuntu amenyekanye gose barayigukorera nyene neza bakanayitondera mbere wanashaka mugabo urundi muntu usanzwe utaruzwe umenga umuziki wawe bawuguhari bruyo ntibibuke yuko ico naco kigiye kuri tera akajamwe ijyarogo yakora inkakarorero canke ya endomic gikoze nabi abantu bazobona bati uwo muziki ukoze nabi kandi wakorewe kwa naka uzoja muri bya bindi bicafuza umuziki w'Uburundi rero umuziki w'Uburundi hamwe abahinyanyuzi bo bihereramwe umwe wese agakora role yiwe bagahana ahantu ubuzi tukumva igikorwa cyakorewe kwa Endomic kigiye gishitse kwa Kore kuba mixe kigiye kigashikana handi hose aha kwa Patrick kigashikayo uwo sanga gisoka ari gikorwa kiri fini kuko yo bari aya travail y'abantu benshi ntingana na travail y'umuntu umwe ikindi kintu bijanye na video abanyarwanda barafata umwanya wa video neza barazi kuviva video mugaba bino sinzi kibura no kurindira turabe ikindi abanyarwanda hagati yabo nta beef si byinshi ntibimenyekana mugaba aririmbye bo ngaha mu Burundi indirimbo ifa kuba isohotse cover umuririmbye mugenzi wa caja kumutuka ngo wa undi nawe ngo arazanye ngo ibiki ngo furungu ngo agira sohore ngo ibiki nibi ugasanga umuziki wo mu Burundi ubayandika pe n'ivyo bintu baguma batukana n'indirimbo itarasohoka nibarekereho ahubwo bashigikirane nka kujya abanyarwanda babigira ibintu byose bizogenda neza kuri muziki twarabonye ko babigize neza ama collab bamaze iminsi bakora kandi ndashima n'ingene bakorana abarundi n'abanyarwanda hajya barakuramo leso Olegi yarakoze ikintu na papa cangwe umuziki uryoshe cyane witwa nzonze yaranatwemeje ko abarundi bashoboye kajya na karoro kerekana ko abarundi babizi gose murakoze naje nico numva no vuga ko
Pole na kae kajambo rero utekereye abaririmbyi b'u Burundi nkihe mpanuro wobaha
Mbo impanuro imwe ni kica beef kugira conflict itagira ifatiro cyangwa conflict ari kirinjiza sivyo akarero kuri Nigeria washobora kubona concert ya Diamond na ya Davido pardon ya Davido kabona Whiskey Diage kabona concert ya Bana Boy Whiskey Diage kabona concert ya Whiskey Davido Diage muga mu Burundi Sad B agomba gire nka lansuma y'ingoma y'indirimbo shasha dufate nk'umwe akarorero harasohotse nka clip ya Beautiful Sad baravuze ati duhurire club d'Irak kugira lansuma Fizo ntashobora kuza ntibibaho Sad B na Fizo agomba gire lansuma nka ya za album zibira heruka kugira ibereye Kiriri Garden cyangwa ibereye ahandi hose aho mu gisagara Sad B ntashobora kuza sivyo ibyo bintu rero batarabireka naho bazogera nibabanze baje hamwe bakoreshe izo nguvu sinovuga ngo ni nyinshi ntiziraba nyinshi ku rwego rwo mu bindi bihugu bakoreshe ubwo buryo buke bafise babushire hamwe batangure bakora ibikogo bakazobona bamaze gukwiza ibiro neza izo beef bace bashaka bazikore kuko uravye nk'akarorero Davido na Whiskey twarababona hamwe barakoze barakora ku buryo territoire ya Etazini Europe bayifata bamaze kuyifata rero ubuye bace bagira beef nk'ubu hari conf mugurumva babanje barubaka igihugu kiragiraho kigeze beef iciza mu nyuma ijya ari systeme yo kwidandaza kwanza rero Sad B na Fizo ntabajya boje hamwe nka wezere ntiyakorewe clip Sad B na Fizo bagiye hamwe barakoze indirimbo baciye basohoka bagiye nka South nayo ndi abo bagiye ntibobura ayo mahera ntibubura amahera yo gushika Nigeria ntibubura amahera yo gushika South bayashize imitahe yabo hamwe bagakora igikollab bakacha bashika South bagakora clip isa neza imwe zingahe bakaza barabigira uko na wa petit frère bakabiboneraho umanze gushika wajabutse urubibe kandi mujabutse mugiye gukora ntugiye muri vacances nkakujya fiza bigira cankunda musoyo ni gikogwa nzuwa muri ko muragura imipaka hama ivyo mukabiheza chamusubira muri za bifu zanyu mugamo ufise ibiro bikwiye ego
Emma nawe nuko nyene ubivuga cankari akandi kajambo ongerako
jewe naje nuko nyene ndabivuga mugabo ara kandi negerezwa kongera
ego
d'abord umuziki w'u Burundi kugira ngo zutere imbere akajambo numva no tekerera baririmbye bo barundi d'abord muto yabanze yubahe mukuru
ego
namukuru yubahe mutoye kuko byose nibaza ko nkuko mugenzi wanje yabivuze bari kumwe byo bakora ikintu kandi gihambaye yavuze clip itakozwe naciye inkora ku mutima gose kuko naje nari ndi mu bantu bayirindiriye nta buryo bwabuze bose bari bari nka Fizo we yarafise amahera kijya gihe simbona rero impamvu byarambabaje gose nk'umufani wiwe nagomba kubona clip ibahuza ari babiri bagakora nyene neza nyene tukabona yuko yari varite twibaza atayihari ko amatwa nsumira ngo baro bahurira mu bubare bagasangira none basangira kubera iki natwe batodusangiza uwo munezero nk'abafani babo rero ikintu rero kindi no tekerera abo baririmbyi ni bamenye d'abord yuko umuziki sivyo sibimwe twakora kera turiko turivyinira umuziki ni ikintu kiriha mu bindi bihugu bakuremwe ibyo beef z'uburofa ivyo bintu by'ubufyinyi babikuremwe bakora umuziki professionnel ikinda ba producteur biteho umuziki kuko ibintu bifiriye mu gikoni ntiwoza guserva injya zafiriye mu gikoni usanga bashaka gukura rero aba producteur vraiment babirayo babigiremwo effort ego hama ibintu byose je ndazi ko bizogenda neza nibakosora ego
tubashimire kubona mwari mwifatikanije natwe twibaze ko Imperial TV niyasura kubarondera niyasura kuhamagara muzokucana natwe kandi
ego turabashimiye namwe kubona mwadutumiye kugira tugire ico tuvuze ivyiyumviro twabitanze ndazi nabonye nabo twaye ko turavuga bizoshika bakibona ikiganiro bagira ico bihanuye ko bagira ico bakosoye ibintu bizogenda neza hama nimwasura no kutugomwa kandi kugira tugire ico tuvuze umwanya tuzowusakrifya dukorane ego mwakoze
tubashimire cyane abantu bari kumuraraba iki kiganiro ariko tubibutsa gufyonda like na commentere zanyu zirakenewe na sabone.